Hey, owami umbuzo nanku usekutheni thina singumthwakazi ngendlela elikhuluma ngayo ngathi nalifuna ukuba ngaphansi kukamgaba. Thina singabantwana bakomthwakazi sibadala lanxambe singakakhuli kangako. Kodwa sanamhlanje lokho esisasekuncindezelweni njengoba nalibona umthwakazi thunzima kanjani. Khathesi siyathatha umuntu ongaziyo ngokuthi abantu balapha komthwakazi bathwele nzima kanjani. Umuntu ozalelwe eSouth Africa, umuntu ongelandaba lo maybe mhlawumbe izinto uzizwa njengelikabathi. Kakwazi maybe ufundele ephepheni ukuba le nyuzini waye lingadinganga umuntu okwaziyo lobuhlungu ngendlela abantwana bakamzilikazi abaphethwe ngawo. Ngeza kuyedinga umalusi ongazaziyo ongelazo zona izimvo okokuqala. Okwesibili, ngeke kuyedinga umalusi ongakwaziyo ukuthi izimvo ziphathwa njani. Okwenza kudingakala umalusi izimvo waye kudingakala umalusi well ngeza ilepho ngiyadobha umuntu from waye lingaqalanga lama saqala sathi saqedisa into yethu le yokuqala ekumele iqediswe ebisisungule nguye uStanley lo waqediswa kwaphuma umthwakazi waba laphana then laselisiba ke selibuya la yena leyo nto protocol izolo lokhu bekukhulunywa bekunguzwide bebhizi labo zwide namhlanje selisiyabuya liphethe ubulelani from Eastern Cape umxhosa ongaziyo lutho ngendaba yeZimbabwe ozalelwe khonale back to west ngumuntu ongelamntwana lingavuma njani ukulidwa likhokhelwe ngumuntu ongalamulo ongasungakwazi ukuthi mulisilelwa njani. Thina sibuhlungu ngendlela esiphethwe ngayo kuleli siphethwe ngumbuso kaMgabe. Phezu kwakho sesiyawuthi sibe ngaphansi kombuso kaMgabe. Sidingani manje uma kunjalo? Waye singavotelanga ngoTsvangirai kwaphela kwaba njalo. Thina sikudingayo ukukhululwa esandleni seMashonaland. Sidinga ukukhululwa esandleni elizweni leZimbabwe. Sibuyele umthwakazi ube njengoba umzilikazi uthe swivi lawo lobhengu lenyamalala akazange abambani samazwe amabili. Kwaba njani? Sathi siyahlukumezeka sithwele nzima. IZimbabwe yathola ukukhululeka ngo-1980 but thina eMathebeleland liya still under isandla sikaFaro sincindezelwe amaindasi bathethe konke kwasiwe Harare khonapho kasisebenzi singolova ugcwele olove iMathebeleland yonke izinto zonke zithethe zasiwe eHarare amaindasi kwaphendulwa amachurch lina libhizi lokusithi sifuna ukuba ngaphansi idingelwani right inkosi nxa kulokhu kusabusa upresident kuyabe kudingelwani ukuthi kube le nkosi inkosi esikudingela kona ukuthi ithungamele isizwe sikamzilikazi ithungamele umthwakazi ithungamele konke okwangapha kube ngokwangapha okwale kube ngokwale please sicela lisixolele ngalokho lizangixolela uma ukuthi ngikhuluma kwi but engikutshoyo yibuhlungu benhliziyo kubana sincindezekilekile but lokho still lokho lisiyabuya lihudulana labantu besibisele still khona ngale siba ngulameva bhana liwafuqela phakathi yindaba kathi why libe selfish kangaka okunye futhi kathi bevele engaphi lowo bulelana iminyaka yonke le ingikhona iyavela namhla ngoba sokuvuka kusasa kugcotshwa uStanley sengikhona evela sokuthi anangu silobulelani yes silozwide yes silobani bani kathi vele abantu bakokhumalo linjani kahle kahle emakhanda why ngaqalanga layekela i-procedure yathi siqale ngumuntu akahlangabeza wayiphutshiswa ngoba lathi siyayazi imbali unkulumani lo hlangabeza okumnyongo khona kumele abuse although lanxa kungasabanga khona ulobhengu lasenyamaleni but nxa kuvuka uhlangabeza kulungile lakhona kakuvuke ezalweni yakokhumale sidinge kube ngumuntu ozasimela umuntu ozakwazi ukusehlukanisa leZimbabwe thina singafuni ukubambana leZimbabwe. Ngibuze njalo kathi lina lisakholisa ukubuswa ngumgabe lisakholisa ukuba ngaphansi kombusi wamashona kati okwesibili uhlangabeza akuyena umntaka mzilikazi na akuyena umfo wabo kalobhengula na njalo akalalungelo yini lokubana njengomntaka mzilikazi abuse na kungani kati liphithizela kangaka nge-last minute sesikhangelele ukubana siyetshaya intambo selibhizi seligebhe umgwaqo siyeqe amagodi sileqile igodi likazwide labangani bakhe khathesi nanku selibuye lelinye futhi igodi sesibhizi sokhe seqanela amagodini khathi waye vele lingasixoleli lina mali ifuna ukuba komgabi zihambeleni khona ngale kozwimba liyedinga inkosi enti khona ngale like lixolelane labantu bakamthwakazi bahlukumezekile laba bantu sihlukumezekile sikhona lapha sithwele nzima kasikwazi lokuthi payslip injani kathese lapho kusetshenzwa khona kugcwele amashona kuphela sibisezisa kugcwele amashona uma ethi ngathi nasisebenza khona phana but usenza abantu abavela khonale kanti kungani lokho elifuna ukuba sincindezelwe sifuna ukuthi lathi singene emsebenzini sisebenze lathi siphile sikhululekile esizweni sakithi kathese ungabotshwa ngamapholisa kwenzakala impazamo thizeni nxa uthi uyakhuluma isindebele ukuthi ule nkani ngumuntu ole nkani ngoba ufuna ukukhuluma isishona but still okay sithi sibuswe ngabantu abanjalo kanti kungani senza so mina sengisiya ngimi ngami sibili iqiniso lihle ngihlukumeze kakhulu especially ngabantu besishoneni ngihlukumezekile but nxa lokho elinitshela ukuthi mina kumele ngilandele lowo bulelani wenu loyo elibuya la lidonsana la from khonale elisotsha phezu kwalokho khonale e-South Africa liyebuya lidonsana la lithi yes ngiyosefuna umgcobo abe yinkosi ngala mntwana odlulwa yimi engilabo engilo mntwana akalalutho nguye nje wazini ngokunakekela abantu yena engelalutho kathi vele inkosi yake yakhe even lasebhayibhlini kuyakhulunywa ibana umuntu othungamela ibandla kumele ngube ngumuntu olomfazi ohloniphekayo olomfazi ohloniphekayo laye njalo futhi ebe labantwana abahloniphekayo njalo abahloniphayo khana imali yapho ngiyadobha umuntu ongelamntwana lipho kudobha umuntu ozihambelayo lithi buya sesiwuhudula sizathunga umntakalo obhengula so kumele lathi sivume into eliyikhulumayo sicela nje sixolele bantu okokhumalo lingabangi izikhundla zamani ukuba ngabantu liqoqeke lizame lingacabangeli lina wayelicabangela lina lo decide lena wayelingacabangeli abantu abaseceleni wayelingacabangeli abantu abangaphansi abanjengathi khathi lisithi senze njani lifuna sife lokho sidubeka sinje so singabantwana bakomthwakazi lifuna izinto zethu ezathathwa ngabantu besishoneni belokhu beqhubeka bezithatha khathi lingakhotha amathe esishoneni linje sicela nje sixolele sicela bana siqhubeke ngohambo lwethu lina hamba liyenze into yenu le lingainvolve thina kasilidingi phansi kwethu Okunye mnenza kutsho nanku. Thina singamakhwanasi. Likwazi ukubana yithe sivikele inkosi. Ithini nyukutsho lokhu kini bantu bakabulelani. Lo mntane wenu lo wobulelani elifuna ukumenza abe inkosi. Yikuba thina makhwanasi siredi kubana silwe limpi. Siredi kubana simvikele uStand Raphael Khumalo njengenkosi yethu. Sizimisele njalo simile, silambile ngomkhonto sikulambile ukubana konke any mistake enzakalayo kumoshakele. Ngithanda ukulazisa ukubana indlela leselikhethe ukuhamba ngayo abantu bakabulelani. Selikhethe indlela erongo. Kungangcono litshintshe imiqondo kusase manje. Ngoba singamakhwanazi sililindele siliyomele. Kudala sihlukumezeka sibona abantu bakithi behlukumezeka. Sesitholile inkosi ezakuthungamela silabo bana siyimele sivikele sizoyivikela kasoze siyeke and asoze sivikelwa ngamakhona zikuphela kodwa ivikelwa ngumthwakazi wonke jikelele angaza ayikho indaba yenu la zamane ezinye indlela into elingayenza nje njengabantu bakabulelani njengoba lisho nje ukuthi ubulelani kwacha kwacima kasilandaba lakho umntana abantu kazilutho la khona liphonga uhamba la mhudula ngoba lifuna ukuzophazamisa lalelani hambani liyetshela la bantu abalinikeze imali ubana lidisturb lo msebenzi okumele siwenze mhla ka 12 kuba hayi babheje liqhulayo ngempela ngeke lize liwine elika Rafael seliyitshayile intamo